Kallo kyau a inda yake ba dama ka so manta suna cirinin Allah da ka kalla ya canza ta kar da kace akwai mai kyau sai mu gano ka kai wauta kyakkyawa guda daya ne Muhammad Rasulullah
I'm gonna go get some more. Channel.